buca duhimbaza umunsi w'Imana ugera gatatu gihe cikarema cya misi 40. Kuri uwo munsi rero w'Imana ugera gatatu hari si mu misa zose. Ni misa iba yakigwamwo abakatikumeni. Abakatikumeni ni babantu bakuze baba bariko bitegurira kuronka amasakaramentu abinjiza mu bukristo. Igituma mvuze ko ari amasakaramentu ni ukuvuga ntibaronka rimwe, si ukubatizwa gusa, barabatizwa bagasangira bagakomezwa. Kumbure hari naho bashobora kubitunganya ukundi kugira ngo nyene ikonfirmasiyo gukomezwa biheze byigaragaze, ugasanga ntibibereye rimwe, ariko ni amasakramenti atatu atwinjiza mu bukristo bita sacrement d'initiation mu gifaransa. Maze rero kuri uwo munsi w'Imana ugira gatatu ni naho haba iyo migirwa. Novuga ni bamwe bavuga ngo ni ugucagurwa, abandi bakavuga ngo ni ugucacurwa, abandi bakavuga ngo ni bice by'ibatisimu, ariko urumva ko atari bice by'ibatisimu, ni bice by'uko kwinjizwa mu bakristo mu bukristo. Aba rero novuga ko bari mu migwi, nubashe nko mu migwi nk'ibiri, kuko hari bari abana usanga ababyeyi babo batabasaba ibatisimu y'abana, hama hararengerana biba ngombwa ko bayisabira, cyangwa ugasanga bari bafise ababyeyi bemera uko bemera canke bemera ibindi. Maze babana bagiye mu ishuri hageze mu mwaka wa gatanu, hanyuma hakagera igihe bakisabira iyo batisimu wenyine. Aba rero nuvuga ko ibi bibaraba. Hari n'abandi rero, hari n'abandi usanga bakuze bakuze pe, ugasanga no kubaka barubatse canke hageze kububaka, canke ugasanga bafise n'abana bakuze. Aba rero bamwe bagira imyaka ine nk'uko twari twabibonye kuwa gatatu heze, tubona ingene iyo migirwa igenda iraba uko umwaka utasha. Twari twabibonye ku munsi wa gatatu heze yuko mu mwaka wa mbere ari umwaka wo kumenyeshwa inkuru nziza, hamwe ijambo ry'Imana rivuga ngo genda mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cyose. Abo rero baraza hama bakigishwa uwo mwaka wose, nta mubwirwa n'umwe uhaba, nawe nabivuze. Maze umwaka uheze kumbure harabiyemeza kugira gute guhagarika, abandi bakabandanya. Abo rero bemeye kubandanya nibo hacaba rero migirwa twari twumvise kuwa gatatu heze. Twumvise yuko kubera bigenda biraba muri iyo myaka ine uhera ku mwaka rero ugira kabiri, ni naho haba kubakira. Ijambo ryo kubakira rirakomeye, ijambo rirakomeye, si ijambo ry'umugirwa gusa.
Mbega baba bahora badasenga
bari kuko baba barabapagani bo babasenga,
naho basenga zitwa ko atari
byo. Wowe nta nibyo baba bazi, nta nibyo baba bazi, kuko wa mwaka waheze bari ko barabigisha, bari ko babigisha inkuru nziza kugira ngo baheze bagire ukwemera. Rya jambo riri muri Mariko rivuga ngo gende ku isi yose mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cyose, uzokwemera azobatizwa azorokoka. Maze rero uwo mwaka ni umwaka wo kugira ngo babigishe, babigishe ya nkuru nziza. Maze ntibibe gusa umugirwa, kuko burya hari ingorane, hari abapfa kugira gusa ngo babaronke batisimu, ariko nuko ibatisimu ironka kuri abo baba bagize ukwemera. Maze rero abo baraheza bakabakira, urumva bamaze umwaka bariyemeje kugira gute kubandanya. Rero barabakira imbere y'isengero n'amazina, hanyuma hari amajambo nari nabivuze, bakinjira mu isengero bagaca baronka n'uburenganzira kuri cya gisabisho cya ndemeye. Mugabe imbere yaho barabagema ku rumenyeso rw'umusaraba, bakabinjiza mu isengero no guhabwa rero impfunyapfunyo yo kwemera kwaca ariyo ndemeye. Kujya ntiwibaze ngo ijya ndemeye hari abatazi ko kwishikira biba byasabye urugendo. Ni muri uwo mwaka wa kabiri rero. Mu mwaka wa gatatu rero ni naho kuri abo bamwe bakuze, ndiko ndavuga siriko ndavuga ba bana bamwe mu wa gatanu, aha aye muri abo bakuze haca haba isigwa ry'amavuta y'abakatikumeni, ya yandi muhora mubona ku wa gatatu mweranda aheza muri ya misa bita imisa ya Krisima, aho bahezagira amavuta meranda azokoreshwa muri uwo mwaka, haca basiga ayo mavuta. Rero nagira ngo mbanze mfatire ngaho padiri babandi bararose ndemeye urumva ko bafite ukwemera aratangura avuga ati bakristo bene wacu nkuko mukoraniye ngaha muri ingoro y'Imana urubanza rwa dukoranije muraruzi bamwe twaherekeje abacu badusavye ko twobinjiza mu ibanga ry'abemera nkuko yahamagaye Aburahamu nawe akayitaba nabo bamaze iminsi bumviriza ijwi ribahamagara iryo jwi bararishimye kurikurikira inacho gituma baje kwemera icese imbere ya Kristo y'abakristo baje ngo batwereke ko bashaka guheba ya migenzo yahora ibacisha kubiri n'Imana bakaba bashaka gushishikara kuyikorera no kuyumviriza bavuga bati iminwe yaguhaye nikongera ya mana ya basokuru ya mana yabahamagaye nkuko yahamagaye Aburahamu igira bahunde ingabirano nkenerwa zizobafasha kunonokera ijambo ry'Imana rizobashikiriza naryo nyene wa muhango barondera izo ngabirano nazo baraza kuzironka mu mavuta meranda y'abemera aya mavuta bavuga meranda y'abemera naye bakati kumene aba bene wacu rero baje kumenyesha Imana nabayo ukwemera kwabo bari ngaha nyine tugirire dusangire igisabisho nico gituma dutumiriwe kubibuka mu bisabisho tugira tangure baze bame bibuka ko irijambo ngo ibanga ribangiwe ingata hacaza rero wamugirwa gusigwa amavuta niho rero padiri araheza akababwira ati bene wacu umaze guserura ukwemera kwanyu mu maso y'Imana n'imbere y'abakristo bose ubu naho mugomba gusigwa amavuta y'abemera nuko baragaragaje ukwemera kwabo kandi ubu rero barabufise ku burenganzira ku barundi baho hambere bagira ingendo n'amaguru na mamuta ari bwaboneke ariko kandi n'ubu hari hataho zidashobora gushika mu misozi zidashobora gushika basi bisiga amavuta kugira ngo ntibaruhe n'ingoka n'abashaka kuja ku rugamba nabo nyine barisiga amavuta kugira ngo banonoke bananire abansi bagomba kubafata namwe mugira musigo ya mavuta meranda kugira ngo Imana ibatabare ntimuruhe mu nzira ibashikana kwibatisima mwongere mutsinde wa mwansi shetani musimbe n'imitego yayo mushobore gushikira bwa bweranda ya kwiyabana b'Imana maze rero padiri araheza akabandanya padiri asiga amavuta kugikiriza no kubitugu by'umwumwe mura akacavuga aya majambo turumvise aho amavuta y'abakati kumena asigwa kuko twumvise abo bamariye imyaka ine ko biba muri uwo mwaka aho ni mu ntango y'uwo mwaka ugira gatatu hama acavuga aya majambo ati ndagusiza amavuta y'ubukiriro ngo uronke ubukomezi bw'Imana ushobore gukurikira udakebaguzwa Yesu Kristo mukama wacu na twese mwabari mu ngaho muri iyo nkuka y'imisa tukavuga tuti amen
nabo n'abatabakacane
kuko ni umuryango uri kurabakira kuko burya niyo ngorane hari kubona hariho nk'abakristo usanga batari n'abanabizi hamwe ugasanga bari ko baranarambirwa mu imisa y'abayendende burya iyo ni ngorane kumva kuja ahantu ntiwakirwe burya na kaga kumva ko tubashuhiye tubanezererewe kubakira mu muryango no kujya ku mwana yavuke mu muryango nyine padiri rero aheza agasenga avuga ati mana mushobora vyose wewe nguvu n'inkinzo y'abakwemera komeza aba bakati kumeni bahejeje gusigwa amavuta meranda bashobore gutsinda inyosha mbi za shitani no gusimba imitego yayo ntibaruhe ku rugendo rubaroresha kuri wewe ubongerereze ukwemera bakire ububeshi ukwikunda indambi zose bashingira ntaho kuri bashikira iteka cyo kuvuka ubwa kabiri. Tubigusabishije Yesu Kristo umukama wacu, hama bose tukishura tuti amen. Hashaza rero umugi kwa guhakana shetani kuri babandi. Guhakana shetani handi kumvuga babandi biba muri wa mwaka muri ya myaka itatu. Sindashikira
mu wa gatanu.
Oya aba sindi kuvuga bamwe mu wa gatanu. Ndi kumvuga bamwe babiga nka kabiri mu ndwi. Ego. Hanyuma rero hacaba guhakana shetani. Baravuga bati rero bene wacu. Mwebwe mwaje ngo mwaje kumutwereka iteka byo kwitwa abemera. Nimuve hasi mubanze mwemere kandi mumenyeshe Imana nabayo ivyo mwahevye. Uwo mutoranye mushaka kwama mukurikira iminsi yose na hose. Araheza akababaza ati kuva ubu murahakanye Satani ibikorwa byayo. Bakishura bati turabihakanye. Ngo murahakanye kuba mukiraguza. Turabihakanye. Murahakanye kubandwa no guterekera. Turabihakanye. Murahakanye kwararaza abandi no kubabeshera. Turabihakanye. Ati murahakanye gutwara iby'abandi no kubiherana. Ati turabihakanye. Ati murahakanye urusaku no kwararaza kwagirizanya uburozi. Ati turabihakanye. Ati murahakanye gushigikira abandi mu bugeni bw'igipagani. Ati turabihakanye. Amurahakanye gucikira no gucikiza. Ati turabihakanye. Tinaha ababyeyi banyu bobe bakurikiza ntimuzoba mukibafashamo. Tego cyane turabihakanye. Tinone rero muremeye Yesu Kristo yaje kutumenyesha urukundo rw'Imana. Turamwemeye. None muremeye guhurikira Yesu Kristo yazutse ngo adusubize ubuzima, none ubu naho akaba ari mu bunina hazwa. Turamwemeye. Padiri arabananya ati muremeye kwama mukurikira inyigisho yiwe nyeranda. Turavyemeye. Agaca avuga rero ati imvuga injane n'ingiro. Bagaca bavuga ndemeye. Hama habaheje kuvuga ndemeye aca asaba akavuga ati mukama wewe wihamagariye aba bantu ngo bagukurikire ukaba wabaronkeje agatima ko kwemera icyo bazorangura ntikizobe icyo kumunwa gusa yamara bashishikare kwibonekeza mu bikorwa no mu migenzo bamenye ko kuvubu baza guhindura ingendo bagatangura kwigenza nk'abana b'Imana n'aba Ekleziya. Ati tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Aha rero novuga ko uwo mwaka wa gatatu urangiye. Reka rero duce turaba ibyerekeye uw'Imana nawe harimo babandi mu wa gatanu.
Mbega uwo w'Imana aba ari bamwe gusa biga kabiri mu ndwi?
Oya, hari naho usanga muri batabigize muri iyo ntuze. Hari aho usanga iyo migogo batayigize. Kuko harimo ingorane muri ibyo wakati kumene no kuvuga baba batizwa bakuze. Ingorane no kuvuga yuko harageze igihe umuri Ekleziya ziriya za Uraya n'ahandi hagera igihe bisa naho bihaga ibatisimu y'abakuze ataye bakiboneka. Kuko bahimiriza ibatisimu y'abana. Maze rero aho inkuru nziza itangwe kumenyeshwa uri muri Amerika y'Epfo, mu Bushinwa, mu Buhindi no muri Afrika. Njye ntavuga muri Afrika. Ni naho rero byase kugaruka cyane cyane mu nama nkuru ya Vatikano ya kabiri. Ni naho bacibaza ni igitabo cy'imigirwa bashize igitabo cy'imigirwa y'abakuze ibatisimu y'abakuze. Nacho gituma usanga kenshi bidahura batagira bimwe. Kenshi ugasanga ntibagira bimwe. Maze rero hari naho usanga n'aba bari bakuze. Ari usanga batabagiriye imigirwa mu mwaka hagati hamugasha usanga baciye babigira mu ikarema. Rero ni naho kuri uwo w'Imana wa mbere twa icyo bita itorwa rya mbere iba kuri uwo munsi w'Imana ugira gatatu. Muri icyo gihe birumvikana muri iyo misa indamutso iza kubamwo aha baravuga ati turabaramukije kandi turabifurije amahoro n'ubukomezi bw'Imana Data na Yesu Kristo mukama wacu yatwishuriye ibicumuro ngo adukure mu kabi nk'uko Imana Data yari yarabitegekanije wenya kunina hazwi imyaka yose. Hanyuma rero agashaba ashaka igikorwa cyo kubakira kandi akigaruke ko kuko amajambo se nagomba ntebe ko umusaserezo utavuga havuga ati bavukanye murazi ko ku munsi w'Imana wahera hariho abaje gusaba kwitegurira kugira ngo bazokwinjira mu muryango wacu. N'ubu ngaba bararengutse bazohemuka bavanye ijambo bahavanye ijambo ry'imvaho. Uyo munsi naho baje kuzirikana hamwe natwe akamaro k'amazi y'ibatisimu, kuko injira iyo munsi n'umugore w'umunyasamariya kazi umwe Yezu yasaba amazi. Muhora mubona yuko n'abantu barondera amatongo badacambirwa igihongo cy'amabuye, ariko bacambirwa isi yoroshe imera. Amazi nayo nirumara vyose atanga ubuzima bw'ibintu n'abantu, agacyorora umwanda, agatuma duca mu bantu kwiyubasha. Niyo Mana rero yakoresheje mu gutyorora abo yigomewe, yakuye mu gitanda arashibuye, nk'uko igisomwa ca mbere cabitubwiye ariko araba ni kwa kwakira mugabahanagira amazi ntahagaruke. Twumve yuko twakiriwe, tubashuhiye, tubanezererewe, kuko buryo uko ni nka kurya iyo ari mu muryango ubaye umwana mu muryango w'abana benshi. Iyo tuvuze abana benshi ni guhera kuri bangahe? Guhera kuri batandatu, kuko batangiye kuba ba miburo banyandwi canke rwasa canke kasa hamukabandanya. Iyo umuryango iyo abana babaye benshi ubuvukanyi buragora, bwa bushuhe bw'abavukanyi buratangura kugorana. Uje usanga hariho abana bamwe biyumvanamo abandi batiyumvanamo. Aha rero ni ukuvuga no mu muryango, kubera turi mu muryango munini. Ego baravuga imiryango mito mito y'abemera cyangwa imibano ya Kristo. Rero kumva yuko kubakira ko abo bakati kumene biyumva uwo mugirwa, abo bantu baje muri inkuka y'imisa yo ku munsi w'Imana ugira gatatu uja kwakirwamwo abakati kumene, kumva ko abo bantu babashuhiye babanezererewe, kumva yuko mu muryango ugiye kunguka, iki ni ikintu gikomeye cyane.
Kuri umengo abakristo benshi babiraba nk'ibirori, kabona umengo mitima ntacyo bibakoze ko bibigisha.
Nicyo gituma nanjye ndiko ndabigarukako kugira ngo iki kintu twumve aho bavuga ngo kwakira, kuko buryo iyo utakiriwe nawe ntiwiyakira. Kandi iyo utakiriwe nawe ntuheza ngo wakire abandi. Ni ukuvuga rero iki kintu ni ikibazo gikomeye cyane, kumva yuko abo bakati kumene muri uwo mugirwa, kumva ko bakiriwe mu muryango, kumva ko babashuhiye, kumva ko babanezererewe, kandi atari bya bindi byo kwigirisha, atari bimwe byo kwigirisha. Kuko niyo ngorane ni nacyo gituma ubona bariko bagira iyo mibano mito mito ro Kristo muga naho nyine sinzi aho ndabibona mu byo bita amafraternite cyangwa muri iyi miryango mishasha, niho ubona koko ubwo buvukanye mutugwi so duto. Kumva rero yuko abakati kumene aba bakristo nabo bakiriwe koko mu muryango, ko bakiriwe mu muryango ubakunja. Hama rero n'amajambo twumvise yo kubakira, hanyuma rero bamaze kubakira haraba gusaba ikigongwe. Muri uko gusaba ikigongwe naho nyine amajambo abajanye ni ibi ati: twibuke kandi ko Imana yagerageje bene Isirayeli mu gahinga kanyaga nande hamwe bagenda bagana igihugu c'isezerano kugira ngo irabaho ukuye kurumbira kwabo kugera natwe nyene muri iki gihe cikarema. Imana iratugeza kugira irabe ko tuyironderano ubwira turonderane ubwira rya soko ry'ubuzima. Kenshi rero twarataye akayira tuja guhiga ayandi masoko, nico gituma ubu turonse akanya ko kwikebuka twigarure hanyuma dusabe imbabazi kubera ubwo bube gito bwacu. Bakacavuga rero nuko twite ari amajambo dutegurira kuri ndirega ku Mana rugira vyose muri iyo misa. Hanyuma ni gisabisho rero kijanye ni nuko kwakira cikoraniro. Aravuga ati: mukama wewe soko ry'ubwiza bwose n'ikigongo cyose, wewe waduhishutse kwakabi kose gakizwa n'amazi y'ibatisimu, turakwinginze ku bwayo mazi abeshaho aba bantu bifuza kuronka bazoce bahanagurirwa ivyaha vyabo byose, tubigusabishije Yesu Kristo mukama wacu. Ikoraniro rishobora kugira gisanzwe gishobora riti amen. Hanyuma rero inyuma y'insiguro y'ijambo ry'Imana ni naho rero padre avuga ati mwebwe imana yatoye fukame mugacerere ku mutima tuyisenge acaba regisa bisho rusange abantu za fukame baba kati kumene ati ni muze dushishikare tusabire hamwe ibi rero sinagira ndabigaruka ariko bi na majambo asabira bakati kumene na majambo asabira bakati kumene iki kisabisho rusange rero giheze acha haza kwirukana shetani kwirukana shetani maze chanke kwisohora kuko baba bakorera iki baba baragiye muri bya twumvise ngo guherekeza bacikiye imvu ku gukushigira ababyeyi mu byo muri byo baba barimwo
bigano ne ngaho nyene ivyo haba barakoze ntibiharugwa imana ntacho ibivugako ngo baba bakira abapagani
oya ntacho urumva biza guhanagurwa mu gihe cy'ibatisimu ibatisimu ni ikuri ibicumuro no muri ndiremeye niko tuvuga ngo nemere ibatisimu imwe ikura abantu ibicumuro
no nkajya ko yari nk'umupagani agacapfa ari umupagani ko atabazi na kimwe kandi byaha nareka kubikora bigenda gute
uyo oya azobazwa ibyaho yageza gutahura ngo warabizi bazo kubitwa nyinshi utarabizi nawe zo kubitwa niko cyamuri y'Imana ribitubwira eh kuko atarabizi ko ari igicumuro atanamasezerano bari bafite n'ene Imana azo kubitwa keye
ni kuvuga Imana ntinamuraba naho yokora ibingana gute
ngo ya muraba kuko nico gituma yadutumye ngo genda mumenyeshe inkuru nziza ikiremwa cyose
yasi naho kubatizwa tirekaje ni gumira kunye n'urumva abameze nk'igishusho konye
yaratubwiye nyana ati urumva uzokwemera kabatizwa sorokoka utazokwemera nawe atawucibwa siko biri eh nuko biri maze rero nico gituma haca haza uyu mukiwa rero ugusohora ugusohora shetani twumvise bamwe muri ya myaka itatu ingere babihakana amarero haca haba igikorwa cyo kuyisohora kandi iki ni ikintu gikomeye cyane kuyisohora kugira ngo kuko haba hari ibintu byinshi yagendeye mu mupagani eh kugira ngo isohoke bavavanure hanyuma kugira ngo anabohoke inyuma rero y'uwo mukikwa wo gusohora shetani haraheza hakaba umuhezagiro no kubarungika padre avuga ati nimutahukane amahoro y'Imana ibaje imbere yongere ibahezagire ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda bakaca bataramuka rero kuko Imana bacha bataramuka kuko ntiharagera ko binjira mu ibanga by'ukuri
hariho ibice bataronga bataba
ibyimisa abantu
babatabandanye
yego hari bice batabananya bataba barashikongera uburenganzira
niko litiriye bivuga
niko bivuga niko iyo migirwa bivuga
yatarabatirizwa cataramuka kagira
cataramuka tukera mu gihe cha ukarisiya agataramuka kuko ni uw'Imana ugira gatatu tuzokumva iyo uw'Imana ugira kane kumbura intambwe azaba bamaze kugira rero muri make ni ibi bikorwa kuri uwo munsi w'Imana ugira gatatu canke mu mwaka ugira gatatu w'abakati kumene bitegurira ya kwinjira mu bukristo tugire kristo
naganze kristo hari umuntu yanditse ati yitwa Bernard muri paroisse Kamenge ati kera hari abanyagwandiko abanyamidali abanyamasakramento hanyuma abanyabatisimu ngo none ubu babita gute ngo murakoze
rero kare babita gucyo mugabo hariho n'ikindi kintu kare kare hari abo hari cyo bita yagamukama yagamukama kwa rugufasha abo bana batagiye mu ishuri rya misi yose kugira ngo bamenye gusoma no kwandika no guharura n'ibindi mu rugo nyine ecclesia yafasha abo rero kandi baca baronka ni baraf
ari umuntu ku murongo allo
aye ndabumva
muri bande muri
ndwaye concorde mu kanyoshi
ndwaye concorde mubaze ikibazo
ari twashitse
mudonzi
allo
oui turakumva
niko wabuze ko bakacha kumeni babashikire byari barifuye
ariko arabaza ati abajya bita abanyagwandiko abanyamidari abanyamasakramento abanyabatisimu no kuvuga rero muri babana barya bamwe baba ariko bagashikana nko mu mwaka wa gatandatu wayaga mukama mugabo barazikuye
hari undi muntu ku murongo allo allo amahoro muri he
ni niyo muri tasimu ngaha muri paruwasi muziki
ho kanyosha tasimu wazi kibazo
yego manje mu ndamukize padiri
mwaramutse neza bwa keneza
amaje akabazo patina livisite nijyo kuri jira kati komene mwako muravuga
abakati abakati komene niko pati ya kitubwi
chance yemiki nta ukinanga zuko nta rimenyere kwibona hajanu yo hagira hagire kwifotokrasi
yego
bahezagira umukate n'umuvinyu kwihereza
eh
aho cyusanga bajya bagomba kugira bice bacha basohora mu isengero
eh
nyere rero ndabitahura neza impamvu bacha basohora nibaza nubwo wanashaka kuba atararonka ibyo banga ngo reba ari byiza guca basohora canke boguma kugira ngo bakomeze kuraba imigi gwiza kubera mu isengero nkuko babidutegeka aca rero mvuga nti mbere nkuba yazanye nk'agashikanwa aza gutanga mu gihe batosohokana nk'inkoko cyangwa ibyo bashobora gutangira gushikanwa gushikanwa niko kikaba kajya kugeza aho gusubira inyuma akagenda atari tanze kandi yarayizanye ashikanira umukamo ako kabazo nari mfite nimururanigwe
murakoze tasiyana
yego
ngira ngo murangize kimwe cya
cyo mbere ndukuvuga rero ati none ubu babita gute urumva abo nibo baheza baka hari himwe akabaheza bakavuga bati na abanyarwandiko na abanyamidari na hanyuma na abanyamasakramentu na niko abo muri abo muri yagamukama rero ngaha ubu uye yagamukama n'ikibaho rero nicyo gituma ibi by'imidari ntabihari nicyo gituma twumva isintuze gusa kandi tugenda turatera intambwe rega mu gutahura iyo ntuze ninge naba abaja kwibati kurundi batisimu bakuze usanga bagenda banagabanuka rero ni kera nuko babita ariko ubu siko bakibita kuko ibyo by'imidari ntabyo bagitanga
umwe mukanyesha nawe konkordati none baya bakati kumeni gitwe twakiciye ko ati yakoze ibyaha akiri mukati kumeni imana ntakimubwira
nuko nta sezerano bafite neye nayo n'umupagani nta sezerano kandi si n'umwana w'imana nubwa ubu rero iyo kuko ibatisimu nitukira abana b'Imana kandi hari ibyo twumvise uhakana kuko umuntu ava avanura nayo ukaba wayo ukaciba ari cyane ukaba umwana wayo
ari umuntu ku mpamvu
alo alo
muri bande muri
bitwa niyo muri Eliya muri diyoseze nkuru ya Gitega mu cyaro wacu mu cyunguzi
mubaze ikibazo
uragomba gukinuka ko tigaje mu kigishije kuko byatwubatse bakandi twongera tubasaba yuko modufasha nk'ako gatabo k'imigigwa kakaba kari mu madiyosezi kakabamo kugira ngo dushize kugakoresha twese kumwe ko hari habo usanga babigira nyine ahantu icyo cyadufasha rwose nk'uko muramutunganya ibindi hama bakatekimene by'ukuri imigigwa ikomeye rwose hama abantu bakayifata kumwe bakabitegera kumwe bageza rwose kurusha ikimbiro cyane cyari icyo
urakoze cyane ngo Elias ni intererano gusa n'ubutanze y'ukurosa utwo dutabongera ngo muraza kucya ko mubaho umuco waho badukura tubananye ikibazo cya tasiye yabaje ati ntabona ingene babasohora ati kuko hari nuba yaje yitwaje akantaza guhereza agaca agenda atagatanze
oya si kubasohora ntitukoresha ijambo kubasohora dukoresha ijambo ry'ikirundi
kubataramura
cyo ni ijambo ry'ikirundi byene ribereye kandi burya ibanga utaragenjiramwo urataramukanye kuko hari ibyo ubutarashikira kandi si gusa mu bakati kumene burya ni mu buzima bwose
n'abashinga nayo ko baracyurubanza haragira igihe bataramura baje kugumviritse
si ni muri abo gusa hariho mu buzima hose usanga icyo banga ntaje urashikira maze iryo banga ribanga ingata ni nacyo gituma rero hageze icyo gihe bateye intambwe baronse ku meza y'ijambo ry'Imana urumva aho bageze hama rero basha barataramuka ako ntacyo bazogatanga hanyuma
murakoze cyane Elias sinzi ko mumubwiraho ashobora kuba yo longa twa dutabo tw'imigirwa nk'uko yari kabivuga
utwo dutabo tw'imigirwa kumbure hari ako kari kagizwe kakozwe na bibiliya butumwa bujejwe ku kumenyesha inkuru nziza ariko nako nyine urumva kari kakiri ko mwigeragezwa ni karaheza ngo kagire ngo kemezwe kumbure ababijejwe babifitiye uburenganzira bazoheza bagire icyo babikoze ko
murakoze hari umukristo ari muri paruwasi ya Mbogora mbona yaciye ku telefone y'umufasha butumwa Deusi wa mu radio Maria agira ati amahoro y'Imana patiri yitwa Aimable ari mu gisata cya Butegeye agira ati pati none kumarira urubanza rw'abashikiranye mbona tari cyaha ngo none ucuhe umugenzi cyanke inshuti
aho nyene abo bacikiranye ndetse n'amategeko ntavyemera amategeko asanzwe ataraye imana eh no kuvuga rero yuko ko guherekeza none ntiwumva dufate yuko dufate kwa abapagani ariko ari abapagani ari abapagani birumvikana mugabo ari abakristo bacikiranye ntumva ko bashigikiye umuntu zewe ari abapagani urumva nyine batazi imana wowe ari wowe mu muryango ku rubanza warujamo mugabo ari uwa umufu wa kristo yashikije cyane yacikiye ntumva ko bumushigikiye muri iyo ntuze
ariko patiri tuvugana ukuri kw'abana wubona bigira ibyo bashatse umubyeyi n'umukristo arasenga papa we mama wiwe mugabo akagira ati jyewe papa wanka wareka ndagenda kandi ngenda mu buryo uko twabivuganye no bashimanye ababyeyi bacha bagifatamo gute
nerekananira abagabo ko atimye hanyuma kandi urumva ngo agasozi karamarere kahiye abagabo babona mugabo rero none agize yigize kagarara no kubavyakira kagarara wumva uwo mushigike kandi rero ingorane hari n'abakristo none kubera iki barinda gucikiza nkubagiye bakabivugana na padiri mukuru bagaheza bakamubwira ingorane bafise ako biriko baracikirana ntibaheza bakabahezagira niba bahezagira mwisi kuko bamwe bitwaza ngo n'uburyo iyo tuma bahezagira mwisi sakrisia hama bagaheza
bakagenda
bakareka kugenda
ngo uwo mugigo akabaheza bibonete harabaca batinya bati patiri havaza kumenya ibyo nakoze
oya none no kuvuga yuko benshi none bitwaza uburyo cyane benshi bitwaza uburyo
hari habitwaza uburyo abandi akabari ibindi nyene bigoye babakiyemo
oya cyane ibaza ko kandi araba Kristo araba Kristo jenu nibaza yuko ngaho bagiye bagaheza bakamubwira abenshi cyane ibaza ko ari ingorane y'ubukene nibyo nama numva bavuga eh kuvuga ati kugira ngo nzoce mu isengero ntibisaba uburyo murashobora mukugenda mukababwira kumbe n'abavyi niba batavyumva arageza akaguha intumbero hanyuma mushatse bakabahezagira mu isakirisi
ari n'ikindi aho rusanga umengo kirabituma ugasanga aho mwigeme agiye atwaye inda agaca atinya ko abishyira mu mucyo gutyo usanga anacikiranye
gute eh icyo rero urumva n'ikindi icyo n'ikindi gice kizamwo aha rero naho nyine urumva baraheza bakabaho uburenganzira bakakubwira ati gena muherekeze hanyuma kuko baramuvuga bati nabanza agende yubaka yamaze wahezaze ahezerera agira aca mu nzira bisanzwe bicamo
hari n'abahora binyegeza bamwe bakagenda bati ugasanga bagira ati agiye naho yahezagiwe mugabo agiye hari ibyo nyine atatunganije bivanye n'uko kuntu abatigenjeje neza hari undi umuntu ku murongo alo alo muri bande muri
alo ndi butayaro ibyo bibubanza
mubaza ikibazo alo yiti
yego nagira mu mubyeyi mu mpere
yego
kwiriwe kuba afite komisiyo ari ukumvira twebwe tubanza muri kiliziya babigisha inyigisho mugabo enya tukabona baradohotse mu kwemera bagikuri ibyaha by'ibumba mbere umuryango wa kiliziya ntashobora bawubonye ko basabere rero nk'uko mbasosiyete yibagerugera kure nk'abantu babigisha bakibanda rwose ku byerekeye umuryango umuryango ntawe ubona ko barazi
ego murakoze cyane kuko urabona ubu uyi haje intuze nyinshi hanyuma kandi ugasanga benshi bakwegwa niko kwakirwa ariko natwe kumva nkuko nyine twumvise yuko uw'Imana ugira gatatu ari umunsi w'icagurwa rya mbere aha rero hakaba mu mugigo wo kwakira ntabo amajambo ya patiri gusa mugabo wumve ko kandi kumva ko ahantu hose kumbura muri aya manama ati none ikintu twakora kugira ngo tubakire bumve ko bakiriwe wiyumve mu muryango hanyuma sinzi n'ibyo bica muri ya mibano mito mito iyo mibano mito mito y'abakristo nayo nyine sinzi ubwo bushuhe burimo ariko kumva ko ngaha hari icyo gikowe gikomeye kumbura hari icyo byogabanya nk'uko abivuze ati usanga bagiye kandi mugabo hari izindi mvo nzisi nyinshi zibatwara muri ayo muri ibyo byumba by'amahombi
ibyumba by'amasengesho ugasanga uragiye mu karitsiye usanze igitaramo cyaremye mu cyumba hanahariya kandi ukagisangamo ba nyine
ibi iyo ni bya bindi bimwe bavuga mu kirundi ngo waragoka ni nk'uko ashobora kuba yarabatijwe hanyuma yamara kugwara cyangwa akagwaza cyangwa akagira ingorane ukamusanga mu bapfumu ibyo ubwo waragoka ubwo heza kugoka ibigori bike
bigacha byera
eh
murakoze arwanza ati mwaramutse nuwitwa Chanel ari muranza ngo aranezigwa na kino kiganiro ngo mubashikiriza ngo kirafashe cyane mukwemera hama ngo ashaka kubaza ngo mwegenye mutumire kwiyo myaka ine ngo baracyi kora
hamwe hamwe usanga tavyo akora mugaho rero uko kutabikora hariho umugano uvuga ngo nuko ngira ndawuhindure ngo bibitubahiriza umwanya ibintu bitubahiriza umwanya umwanya nawe uragerageza ibishoboka byose kugira ngo bisambure nuko uvuga ngo nta ukuza icyatsi abanje kugikwega kuko iyo ugomba kugikuza ugikweza uragica ica gicika kireka gikurire ku mwanya wacu rero kumva yuko ngo iki gihe cyo kwitegura ni kirekire ariko uwitonza amira ibinotse ni nacyo gituma duca twumva na ya migirwa iciba mu gihe cy'ikarema ugasanga nta kano verifice
murakoze narundi ari inyambo yitwa Ndagijimana Matias muri paroisse Kamenge ngo arabakingurukiye ngo umugirwa ukubataramura urakwiye ngo no gushimangirwa mu nyigisho zo mu paroisse batisimu ikagumana akanovera kuko benshi ngo bomenga kwitegurira ibirori gusa
icyavuze n'ukuri yego icyavuze n'ukuri hama kandi ntituvuge ngo nokubasohora kuko natwe tuvuze ngo nokubasohora batuvyisha
ni kubataramura
kubataramura nyine bakumva tibujya hari ibanga ndiko nateri ibanga mu ibanga hangeze nga ni hamwe nyine ati uhawe no gutora ushakwa no gutakara yego
murakoze harundi agize ati abakatukumeni bamwe ngo barabataramura bagacabandaniriza kwihereza kumwe n'umumenyesha mana abategura mu kujya mu guhimbazo hama bagaca bagira inzira ngo y'umusaraba mu mpera bagaca bataha abandi bataramuwe baca bajya kwigishwa cyane bakitahira ngo ikiza bafatanikiye
abaja kwigishwa numva aricyo ciza abaja kwigishwa numva ko aricyo ciza kuko iyo nzira y'umusaraba sinzi ko ego barabagemye kuri umenyeso mu mwaka ugira kabiri ariko sinzi ko baba barawitahura neza aho rero nibaza ko kuronka icyo nyigisho yego
murakoze harundi yitwa Ferdinand ari bubanza muri paroisse Mukungu ngo ashaka kubabaza ku bantu bava mu yandi madini ngo barayabajijwemo binjira muri Ecclesia Catholica boba basaba iyindi batisimu
bivanye niyo shengero barimo bivanye niyo shengero barimo kuko hari ayo usanga kumbure ukwemera kutandukanye cyane hama ugasanga niyo batisimu ntiyagizwe ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda nta n'amazi yakoresheje hama urumva bo bica bivana ariko hari hayo usanga batanga ibatisimu Ecclesia yemera abo rero baraheza bakabategura mugabo ntibaheza ngo basubire
ntibasubira kubatiriza
oya
none niko ke abakatolika iyo hari umukatolika yaguye akagenda handi bashavuga ngo abanze kubatirizwa batemera ibatisimu iyo muri katolika
ni ukugira nyine urumva babanze bamwonkore nyine bamwumvishe kugira
nawe
ko atacusa n'agatima ko kugusubirayo
njyewe nasanze umuntu yanaguye muri Mutima Mweranda mbere cyane aho urasenga cyane ndamubaza nti ngo naragiye ati none warabatirijwe ati narabatirijwe wumva nk'uwarinze abikora ujya wundi nawe atagiye no mu ibyo gute patiri
erega kuvuga ngo yaranaguwe urahubwa no kuvuga ntibica bimubuza gukura mu kwempera kuko ubu muri iki gihe nicyo turimo nk'uyu munsi niho mu njiri batubwira yuko ngo Yezu abwira abigishwa biwe ati kure turaduze turaduze Yerusalemu ati kandi bigiye gushikira n'ibi umwana w'umuntu azotabwa mu minwe yabahereza nk'uko n'abanditsi hama nabo bamushyire mu minwe y'abapagani maze rero urabona benshi barota iki barota mesiya aza agira neza gusa ntibumve ko ububabare nabwo burimo rero harimo abo usanga nabo uko gukomeza ntuciye wibaza ngo hari aba n'abakubwira ngo naciye ngo efiyo ukamenya
nabo nyine
cyangwa kumwe ngo kuvuga ngo nuko uvuga ibintu by'imigirwa mugabo ntuci ufatira kuri icyo ngo yari akomeye oya ategeza kugira gute n'urugamba
n'urugamba kandi uwo nyine niwe usanga yacakiwe gose
mu buzima turimo ngaha ni urugendo murugo rugenda umuntu ari ku rugenda araruha arasonza aranyagirwa kandi turazi yuko na bene Israel hagaze igihe bakidodomba bagashaka gusubira mu Misiri hari naho avuga ngo hagaze igihe Imana ngo bashisha mu nzira ngo iziguye ngo kugira ntibahave babone ingwano n'abafilisitini ngo kuko baramutse bahuye nabo bafilisitini ngo bakabona iyo ngwano ngo bahava bisubira inyuma mu Misiri imwe n'ibyo ni ukuvuga twama urugamba kwa Misiri yose
none burya patiri hariho ikintu ya kiliziya katolika idashikira ku bakirisitu kubigisha ijambo ry'imana ko tubona hari benshi usanga bakunda kuvuga ngo hajya naho nahabaye ngo hari hariyanye ngo ntakigenda
kumbure ni nkaca kindi kimana avuga co ko kuvuga ati kwakirwa nange navuga ni mu muryango urimo abana benshi muri tu muryango urimo abana benshi ubushuhe hagati y'ubuvukanye n'usanga ari kirenga cyane ati ko tubananye tuba benshi niko tubana bantamagara rero nico gituma ubona ubu hari ikici cy'imiryango bambira imibano mito mito ro Kristo kugira ngo hashobore kuboneka bwa bushuhe n'ibyo yavuga kuvuga ati ntibibashikira kugira ngo n'ibyo biheze bibashikira
murakoze uwitwa Ferdinand ari muri paruwasi ya Mubimba giza ati none ko abakati kumeni batemerewe kumara imisa byo bari bibi kumara bijya biringo bibiri ku bantu bose batarabatirizwa
ni ukuvuga yuko kuri batarabatirizwa sinumva n'ingene baba bahinje kuko twarumvise kuwa katatu heze ibyerekeye kuri abo mwaka wa kabiri ko babakira imbere y'isengero hama rero baka ibyo twumvise babagira imbere y'isengero hama nabwo arumenyeza bakabona kwinjira ngo nimwinjire mu ngoro y'Imana mwisange baronse uburenganzira bwo kwinjira mu ngoro y'Imana abo batarabatizwa nabo sinzi icyo babagiye gukora
Ndagijimana Matiasi yongeye kubaza ati ari nyambuye muri pause Kamenge ati yashaka kubaza uruhara n'igikogwa abahagarikizi bafise mu ntumbero yo gukomeza batisimu cyo kintu kirakomeye abantu benshi kwipasi kamba ngo yavyaye yavyaye yahagarikiye ugasanga n'umunezero ariko ntabandanye gukomeza yinjiza wa mwana yahagarikira mu batisimu ya Ronse abandanye kumwerekeza urukiza buja mu Imana
ubu rero mu mvugo y'iki gihe kare baravuga ngo ngo umubyeyi ariko rero burya sinzi ko ari umubyeyi pare burya ni umubyeyi mu France bavuga ngo ni pare cyangwa ni marene
bavuga pare cyangwa marene
kirako sinzi nibaza ko ari umubyeyi
abenshi tubyita ko ari ababyeyi
yego naho umugabo tubyita ko ari ababyeyi mu bisanzwe urabye neza sa ababyeyi ni ukuvuga mu mvugo y'ubu ntibavuga ngo ababyeyi bavuga ngo umuherekeza uguherekeza nukuvuga kugira ngo uronke umuntu aguherekeza yari mu ntumbero inyuma ya inyuma y'ingwano ya kabiri y'isi yose kugira ngo umuntu nyene koko bamube hafi muri kwa rugendo ariko aragira ntabe gusa mu kivunga abo umuntu amuherekeza ubu rero ni no muri imiryango mishasha haramwe icyo kintu cyo kuvuga ngo uherekeza uherekeza siwe aje imbere uje imbere n'uwo uriko araherekezwa kumufasha muri ivyo kuvuga hasi soba sinahukiwe ahanogenza gute havyo genda gute aha rero niyo muri iyo ntumbero nuko vyategezwa gukogwa ariko rero ntivyabaye ko vyategezwa ku nuko nako benshi baba batabitahuye nabahubwo bakeneye inyigisho abo bitwona abapare n'abamarene
baba ko inyigisho zibereka
yego
banga bagiye
icyo n'icyo bajejwe
uruhara runini rukurwabo rwaruguru
uruhara kwabo kwari kugira ngo baherekeze uwo urumva uri kuraherekeza kugira ngo ntiyumve ko ari umwe hari igihe abaza ati hano byifata mu gutaha byogenda gute uri kuramuherekeza mugabo nibagira urugendo kugira ngo azushike muri ya masakramentu hari urabona ko bumuhagaze n'inyuma hari icyo wakoze hari icyo wamufashijemo
mu nyuma maze kuronka batisimu biba biheze kwa ruhara rw'umuhagarikizi hari icyo abandanya gukorera uwo mwana kuko uwo muntu yahagarikiye
hari aho ushobora kunyine kubandanya mugabo bisaba iki ko nawe haba hari aho wigejeje kuko gusa hari aho usanga baraba amakete y'abatagize gute ni ukuvuga abatararanije akaba aribo batora mugabo ugasanga ntahagaze neza mu bukristu bwiwe
ngira hari umuntu ku murongo alo muri bande muri
wa konkode mu kayo sana renga uce kubaza kandi kabata
cyako
madumu sase dote
ego mara kera kumva
bavuze ngo natabatizwa imara y'ubuzima batuzi ko umuntu abeshwaho n'imana nimbabo kwimfani cy'abandi baba abeshwaho
reka kwishyura ngira ngo pati
kubera ari umuremyi wa byose n'inyoni zirabeshwaho n'umukama n'ibyatsi byose bibeshwaho n'umukama n'ibyo byose arabizi mugabo hari ikintu Yesu Kristo yatubwiye genda muwamenyeshe inkuru nziza kugira barokoke mugabo naho nyine kubamenyesha inkuru nziza avuga tuzokwemera ntibazorokoka utazokwemera azocibwa mugabo twebwe igikorwa c'iwacu ni kubamenyesha inkuru nziza y'urukiza nacyo igikorwa ca mbere hama kugira ngo babe abana b'Imana kuko icyabyawe n'umubiri n'umubiri icyabyawe na mutima nacyo ni iki n'umutima ibyo biri muri Yohani kigabanisha gatatu aho Yesu ariko abibwira Nikodemu ni nacyo gituma rero avuze ati abo none tubeshwaho n'Imana yego ibiriho byose bibeshwaho n'Imana mugabo abagenzwa na mutima nibo bana b'Imana ni aho rero ko kumvuga budasa
ya Concorde yatahuye turiko dutera dusozera ikiganiro
ariko gatoya nuko na Concorde nawe nyina byumva kumva ko natwe ikihutigwa nk'ababatijwe kandi bakomejwe kumenyesha inkuru nziza
abo bantu kari tukababwira inkuru nziza
Pawulo umwe ndavuga ngo noba ndakwiciriye
namenyesheje inkuru nziza
kugira ngo barokoke wewe n'umuntu ariko arasoma nturi bure gukora igikorwa
Imana izokumukuba izoshimukubaza
cyane
Concorde ngira yatahuye
yego
turangiriza iki kibazo ya nuwitwa Jean Marie ari mu Nyakabiga ngo none umukati kumeni afuye yasizwe amavuta mu gatarabatizwa yoja mu muriro kumumuhe umuco arangije agira ati arashimye kino kiganiro ngo tubashikire mu bashikiriza
aha rero turumva guhera ku mwaka ugira kabiri kumvise ko baba bamaze kuba abakristo amaze ku kwakirwa mu ngoro y'Imana yamaze gutera intambwe mu bukristo ane nkuko afise uburenganzira ku bukristo rero gusa abasigaje kugira iyo ntuze kugira ngo yinjizwe muri ya mabanga yinjizwe mu ibanga ryose aronke ya masakramenti atatu n'ahandi abari nk'umukristo
hari deo ari muri paruwasi ya Jenda nabo baje ati hari abantu batabatirijwe babatariko baraniga kugira ngo babe abakati kumeni cyangwa bazoronke batisimu kandi bagenda mu misa igahera ntibataramugwe ko ntibabazwe abo bongo gute
cyese kibaza ko baca yihova bagiye gukora iyi kandi nabo nyeze numva igituma bo kuma muri iyi cyese ndiko ndavyumva ahubwo je birandenge none yagiye kavuga akwegwa nabandi canke
agiraga kuko canke igishika akagira ati reka naje ngende
ariko ngaha rero ni ho hantu natwe igikorwa nyamukuru twoheza tukabafasha kugira ngo tubanze tubamenyeshe inkuru nziza bamenyeshe inkuru nziza y'urukiza hanyuma rero baheze bagire iyo ntambwe binjire mu muryango aho abana b'Imana
yego murakoze harundagiza ati ngo abanje kuramukanya ngo none ko tuvuga nemera ibatisimu imwe ugasanga yavuye mu yindi dini yarabatijwe byogenda gute
nibaza ko naye nakivuze yuko uyo yavuye mu yindi dini ni ukuvuga yuko yarakiriwe yarabatijwe ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima umwera koresho y'amazi rero yarabatijwe ni ukuvuga ni nacyo gituma idasubirwamo arakirwa gusa
murakoze harundagiza ati iyo yitwa Yohani ari gihanga ngo iyo umuntu apfuye yari umupagani bakamujyana kumuhezagira mu ishengero aba arekuriwe ngo aba arekuriwe ibyaha
ya ntashobora kujya guhezagirwa mu ishengero ibikunda nta burenganzira afise
ubu hamwe umujyanye atawubizi umusaseridoti nk'urimo umuhezagira
ibyo nabyo ntibikunda
cyangwa urinda gutohoza muti mbega uyu yarabatijwe cyangwa ntiyabatirije
ho nyina bafite izina rimwe ry'ikirundi kandi urumva ko noneho n'abo bantu bose bari ngaho iyo yumva ntiwawe ubwo bujuju bugeze ngaho ibyo ntibyo wakunda reka
murakoze uwitwa Josiane agize ati ari mu gasenyi nk'ikiganiro ngo caje hageze kuko ngo benshi ntibaratahura ikibanza umukati kumeni afise mu gihe batarashikira ryabanga rya ukaritiya murakoze
nawe
ngira ngo ni intererano asa n'uwatanze ndabona ibibazo dusa n'ababikizuye abo tudashoboye kubandanya dusoma ibyabo bihangane umwanya niko bigenda twanarengeje pati ngira ngo dusozere ikiganiro tubashimira kandi tubifuriza kuroranirwa hamwe mbere no kubandanya mugira ubwira bwinshi bwo kwigisha benshi biciye muri kino kiganiro
murakoze cyane ariko twumve ababuca bakira bazoba bari muri iyo misa yo kwakira abo bakati kumene abazogira uwo mugirwa nk'uko twavyumvise cyane cyane muri icyo gikorwa cyo kuba kwakira, twumve ko tubashuhiye, twumve ko tubanezererewe, buyumve ko bakiriwe mu muryango, ntibumve nyine ko bagiye mu gwinshi ha, kuko iyo utakiriwe bituma nawe utiyakira kandi ntuweze ngo wakira abandi.
Murakoze cyane Patine.